kanti ke umdlali we Kaizer Chiefs uKhama Billiat oyiwaphuma ke ngokulimala emdlalweni wabo ke Orlando Pirates umdlalo ke we DStv Premiership. Umqeqeshi we Kaizer Chiefs uStuart Baxter uthi ke ulindele ukuthi uKhama Billiat ke abe ready ngesikhathi ke sebazodibana khona ne Lamontville Golden Arrows ngomhla ka 19 kuMarch kwena ke unyaka lona ke ka 2022.